Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Maskandi news, Maskandi updates. Ni yazi kodwa. Maye. Motsepe Foundation record of the year in Paris. We guys. Anginayo impempela eduzane abengafuni ukukhuluma bengifisa ngathi nje ngibeka le phone engirekhoda ngayo phansi ngizathi impempe yami ngifuthe le mpempe ngifuthe le vuvuzela isimo sami sezolo 2258 lapha yaku live onoba busudlulile kodwa lapha yaku ipage la Mthandeni use stage egcwalisa gcwalisa picnic. Ngisazothi ugcwalisa abantu eyakhuzana umcimbi wakhona bewumuhle usestage kumnandi abantu bahappy okokuqala lokhu 2258 ngifuna ukunitshakusa nayo ngokala past one izolo ebusuku 2258 ngikhumbule summer 30 sisalinde inguzunguzu yento silinde isigaxa senjabulo uvalo ngibambe angazi ukuthi uvalo bese sengididekile ukuthi uvalo lungakuphi inhliziyo ingakuphi kodwa ngibambele ngesifuba ngithi hayibo ngibambe isifuba ngesandla ngiyakwipheje le summer 30 kuthiwe naba ama-winners abanye alakafiki igama la Lwah Ndlunkulu akafiki umntu Mthandeni kwi-Paris nakha ngizoyenza eyagatsheni bandla ningixolele kancane nakha hayibo. Kanti ngibone uTyler kukhona ngathi bebeqhathwe kanye noTyler ngibona uTyler nayo ivideo yaTyler ngithi hayibo senziwani ngabuya 30 minutes later guys. Yeah! 30 minutes later congratulations hayibo eyethu. Eyethu kuthiwa phela leya category leyana yintsha ifaki khona lokho awukonakele guys konakele siphethe indondo sinayi award ye Paris we guys manini ngicela nibhiyoze what's just ubhiyozani. Yay! Baphi laba bangidilisisa leya video yami ya last day eyathi engangithi kuye umnikazi wengoma nengoma kukhona ingoma enamandla nomnikazi wengoma onamandla sizoyibona ukuthi song of the year iyohamba nani kungenzeka ukuthi umnikazi wengoma abe namandla kunengoma kodwa yona ingoma eyobe idumile le ngoma leyo le ngoma how. Hey bangirabhisha lapha ngagcina sengithi nje angiphindi ngisenze into enomaskandi. Ngicela ukunibonga okwesi-4 okwesi-5 okwesi-20 le yanto engiyenzayo yona kwi-song of the year ngama-comment eni senihlambalazana nami ningangazi nangifaka laphaya kwi-page likaMthandeni sengiyolunguza ukuthi kanti unani unale nto hawu yathweka inhliziyo yami ebusuku. Ubuthongo busafiki ke guys. Ubuthongo busafiki. Ngiqale ngacabanga ukucupha isikhathi ukuthi mhlambe ngoba kuthi kungenzeka abizwe ngasekugcineni le award. Mangicupha isikhathi ngoba ngizofikela ubuthongo angifuni ukulala ngazi. Cha, ngaphaphama ngase ngiyakwipheje le kwisama. Kwathi ayibo. Weba kwethu. Sina siyini kulwa December wethu sibhiyoza ku siyini. Isiqalo lokhu okuza manje angithi angeza ukuthi manje ngisini nginikeza i-update yayizolo yesimo sami sasebusuku yesimo sami sayizolo angakakhulumi ke ngeParis sasozihamba uma. We guys kodwa yini lena eyenzeka kithi yini lena hawu yayisebe sagixabezwa sagiqabezwa thina siyagiqabezwa. Sisakule ngoma le esicana ucwani egcwele yonke indawo ovuka ekseni wizwe naya naya ile ngoma le enye le noma hu. Sithelapho sisekhona lesicana ucwani sengoma asithule futhi ngayo. Nakha ulwa nomthandeni ade beperforming stadium sayabona ukuthi bajabule. Kanti nje nakho futhi bazophinde iParis ithi laphaya record of the year. IParis leyo. IParis leyo. Awema. Hayi. Angikwazi ukuchaza injabulo yami. Ngiyibhimbi ngakwingoma ngabe ngiyayizakaza manje. Indlela engijabule ngayo. Ngabe ngiyayizakaza ingoma kube ngiyakwazi. Hey, kodwa-ke ke phela uphiwa yonke into. Inyawo zami ziyabopheka. Kodwa nje bakwethu. Malume, ungaquleki malume, sisakuthanda. Sisakuthanda malume. Hawu bakithi. Hawu. Wekhazi nina uSimakade ufike. Hey. Animazi uSimakade ngiyabona. Kodwa nje mina imeseji engisenayo kini isamile. Mnike umuntu ithuba. Mnike. Uyophuthelwa into eyiningi, uvinjelwe abantu. Bekunikeze izindaba nemlando ongayidingi ngaloyo muntu. Uthola ukuthi ubuzoba nethuba elihle lokusebenza naye usunqandekile. Sengiyashintsha empilweni, mnike ithuba omunye umuntu. Ungaqali uthi mubi uzwe ngabantu ungakubonanga wena lobu bubi. Iba neyakhe experience. Masubonile ukuthi ngempela mubi ngempela ke ngezenzo zakhe, nawe usukhuluma ngento oyaziyo. Hey! Ha! Siphethe into gazi, siphethe. Siyithathile. Awu bakithi, ngisazoyenza ukuthi siyabonga, sibonge South Africa yonke, bonke abavotile, abayibonile ingoma laphayana, abade begqugquzela ku-social media ukuthi votani. Yay! Siphethe, siphethe. Into engiyithandayo, sisazobungaza ingoma enkulu, siphinde sibungazele i-award. Sekungenile kwi-list yezinto ezibalulekile. Ile award nice. Ayibo! Hey! Akumnandi, akumnandi, injabulo phezu kwenye, injabulo phezu kwenye, into esingayazi. Khona lapho silindele i-music video. Music video ke yona sesiyomemezela ukuthi channel O thathani lento, nifake lapha. Channel O thathani lento, nifake lapha. Hawu, sihamba kakhulu. Bengisantshela ngesimo sami sayizolo ebusuku. Ngisazoke ngikhulume-ke kahle ngendlela e-right. Okunye bengisakufisa ukukhuluma. Kodwa kahle kahle nje ngiya-edwa kwamaskandi. Kule channel mina ngihlebela ngama-TV shows. Nabantu abavela kuma-TV shows. Ukuhleba nje ukuhleba. Hhayi kodwa okusindayo. Le yamaskandi ngiyilethe uthando lo-music. Yeah. Hayi ngibonge ithuba ke bakithi, ngiyazi le video izohlala kahle kulabo esibhiyoza nabo. Sisabhiyoza ke, bengisazomkhumbuza ukuthi qhubekani bhiyoze. Qhubekani bhiyoze, manje nibhiyozelani seziwu-2 izinto. Hayi azizona u-2, nginephutha. Okwamanje okusho sekuedekile ile record of the year, iParis. Ningakhohlwa ke ulwa. Ngoba wasebenza usisi kule yangoma benomthandeni. Bashaye enye into ecokeme. Bashaye enye into ecokeme. Saba nakho ukuthi ingoma nayo iyayithumela imeseji ngokayo. Iyisholo yona ukuthi sigqisame sithi. Iyisholo yona ukuthi ngimnandi mase abantu bayayifakazela. Bye-ke guys. Thank you so much for love and support. Ngiyabonga ngiqede. Bye-bye.